Mkhulwane. Njani? Sikhona nathi. Igama lami Lungisani, elinye uza ngokuhle, sibonga uXhakaza. Suka le kwa-Zulu Natal, edolobha lelincane elibizwa ngePhumuzo. Kodwa ngokusebenza ke umuntu useyisakhamuzi salapha eGoli, eGauteng. Ngihlala eSouth, eNingizimu yeGoli. Misapha bebizwa Western Winchester Hills. Ngiyajabula ukubona lapha sihlangane sikhulumisane ngesihlobo lesi basibekile lapha embhalweni nokuhlangana nje kubona sibonana lapha singabantu sihlangane sikhulumisane sazane kangcono. So kuhle lokho ke ngiyabathanda abantu. Isithakazelo sami kunodlela kaMpungane, abantu phuma abantwini abantu phuma komunizim benxoba ngamachaphazela. Okay. Okay, let me just translate then what I've said. I started by greeting all of you. Then I said my name is Lungisani, the other is Zamuhle. My surname is Xhakaza. So I originally come from Kwa-Zulu Natal in a small town called Mapumulo. I came here because of work and I'm staying in the south of Johannesburg in a suburb called Winchester Hills. And I said I'm happy to meet all of you, different cultures, and then I'm happy to see you, and then we'll mix, mingle, and talk, discuss, and network. So I'm happy to be here. Thank you.